Molo basho bayini bengelele nginamukele ngezandla etofontofo egamelami ngikudadwa waphungula iK King langabi makusuku lakho lokuqala la mntana sikhaya kwenza ukulungela ucindezele like button ne subscribe button ungakhohlwa ke ungilandele lapha enkundleni yokuxhumana yezonge Instagram @king_langabi yeba fowethu sekuvele izindaba ezibe ukuthi izibange emculweni kamasikandi zimatasa siqopha uhlelo olumayelana ke nempilo yazo luzodlala lapha ke SABC 1 maduzane nje kanti ke kube ukuthi ke labaculi sebeqalile ukushutha ezindaweni ezahlukahlukene njengoba ke kusaqhubeka izingxoxo zalolu uhlelo kanti ke udabake lisakhulunyelwa ke lapha phansi ke ngokwembiko ukhuzana okwabonakala eshuthele endaweni yokudla ebizwa ngeDuke Restaurant eThekwini kanti kuwe waphutshuka nezindaba zokuthi ke ithimba lakhe elishuthayo kilela zama ukuyoshutha lapha utekisi owayeyigida ngoma ke lendlamlenze kodwa ke manje usegidela ke lapha ke igcokwama ke ngicabanga ukuthi ke abantu ke bazolikhumbula ke lolu daba ngaye ngakhuluma ngalo ke phambilini lapho ke kwakubikwa khona ukuthi kwaandabelanze uqhamukela ke ezindabeni zabaculi bamasikari kwazise uyena kwayivela phambili njengomuntu eyingxenye yalolu hlelo kodwa ke kwangaziyo ukuthi ke lumayelana nani utekisi kwakumele kachaze ke iside lakhe lokuthi ke wahambelani laphana ke emandaba kudaba ligcwele ke ungalithola ku link engizoyifaka ke laphana ke kwi comment section kanti ke kube ukuthi ke inhloso ke impela yokushutha utekisi kwakukuthi ke kwakufuna ukuba kachaze imbangela ke yokushiya kwakhe laphana ke iqembu lika Khuzani ngoba ke lolu hlelo lufuneka impilo yangempela laphana ke yomculi uKhuzani uthe mebuzwa ngalolu daba waphika wathi yena ubeshutha ke i music video yengoma yakhe laphana ke ethi jele umthandeni yena uthe mebuzwa ngalolu daba wathi ke kulezi zindawo abonakala eshutha kuzo ubeshuthela ke naye umusic video wakhe wengoma ke eyaphuma ngonyaka odlule ke ethi amagejo waqhuba uveze ukuthi ke sozafihla uma ke enyelwe ke lapha inyoni esandleni ulegend Manqele ukuba ukuthi ke nguyena ongumdidiyeli walolu hlelo uthe mebuzwa waphiwa ukuthi kuyingxenye lomsebenzi kodwa ke kuthiwa kugcine evumile ukuthi cha impela kukhona abakushuthayo noma ke engazange kacacisa ukuthi ke ngabe yinto kwabangazi kulegend Manqele usezakhele kakhulu udumo ngokudidiyela ke izihlelo ezahlukahlukene hlukene ezimayelana ke nezimpilo zabantu esifana ke lapha nebhingi bona ngabona ngimatheba iDino's Diary kanjalo ke nezinye ke mina ngizofisa ukwazi kuwena mntana scout ke ngabe lithini uvulwa khumayelana nalolu daba ngabe ke uma ngempela ngempela lukhona uhlelo olufana nalolu ngabe uzolibuka ngicela uye lapha e-comment section ngakhohlwa ucindezele like button ne-subscribe button ongilandela ke lapha enkundleni yokuxhumana yezo nge-Instagram @king_langabi from me usomdakadaka ngithi pa senghembe.